Ngiyazibuza nje ukuthi olwandle kugampasa kanjani ukwazi ukuthi ukuthi awulekelela kamakhumalo okukhalisa unina. No, no,
ngizokukorrekta namashabana.
No.
Mama, ngizokukorrekta. We are not understanding the issue here. You see, and you'll make this thing worse. Akekho lapho manto.
Woo! Makhumalo, kuhle khona la uvela uthule. Kunokuba uqala uvula umlomo. Ngoba manje, ngase ngithi ngiyakuphendula amakhumana ngifuna uzwe lento le. Ngeke wakheke lo muzi. Uzodibizeka.
Uthi mina ngikho eqiniswe mina.
Ngiyunderstand leyo
pha. Wena usukhulume ngenye into manje ukuthi kungamphatha kanjani. Usuyenza manje wena.
Ukhiphe nje nami.
Yabona. We are not understanding the principle. Ukwe principle yokuthi mina Mthombi I'm not fair. Akekho ekutheni uyosiza kuphi uyosiza kuphi uthi angikho kwi-fairness. Manje wena usuyifaka kwenye into usuzoyenza ingasenzeki.
It's very awkward ukuthi ngibone umacele khombisa ingcindezelwa nayo ngenxa yokuthi ingane yakhe efanele ize kwami. Ngiwumuntu nami ngiyaphila, there is no way ukuthi ngingavele kube mnandi enhlizweni yami ukubuka omunye umama engekho happy ngokuthi mina kumele ngenziwe happy. Umacele-ke nawo uvele usuka nje from 0 to 100, angazi. Honestly, angiyilindele le reaction from her ngoba bengicabanga ukuthi ngikhulumela yena when I say uLwandle uzofila kanjani ukwenzela ukuthi le ngcindezela izwayo yehliswe. Angiyazi ukuthi yini eyenza ukuthi abone ngathi ngiyam-attack ngalawo mazwi.
Isizathu sokuthi kwesiqaleni ngangishilo ukuthi angeke ngikwazi ukuhlala ndawonye namakhosikazi kaMusa. Ziningi izinto. So whenever kuzoba nento ngibona ukuthi lento le ngcono ngihambe noba